Shakaza Leon, Restora Bebede, Yadeo Bukera.
JD from USA.
Nitwa Bidondo,
umugore wanje bamwita Bidondo.
Nararongoye kare, nabyaye kare,
sinarize gusohora na wewe.
Yemeye ikosa ryo kugutongoza, kuko nanjye ndi umugabo mu bandi.
Birababaza, birashavuza, kuva ngo umugore wanje. Birababaza, birashavuza, kuva ngo umukunzi wanje.
Nanjye ndafise ibibazo. Kunze
ubira babaza birashakuza kuva ngo umugore wanje
ndazi kumunda sheri
ingorane njye nafise abana n'umugore
ndazi kumunda sheri
Yarashise urukundo niko bigenda sheri
Ntubabare ishyire mu kibazo cyanjye ko bibona
Ndatinye nduru ndatinye intambara yo muhira mu mujyanyi wanjye
Uracyari muto ihangane usore ubundi umusore tubase
Ewe ndatinye nduru ndatinye intambara yo muhira mu mujyanyi wanjye
Zikunda sheri Ingorane njye nafise abana n'umugore
Ndazikunda sheri
Ingorane njye nafise abana n'umugore
Akiruti mana inosana From Australia Mama Francine Filisela
I'm not the same.